Chan mi sino baya, sino baya. Just wanna give you some love and
sijui unako wapi ila naomba nitembe na wewe. Nina mengi ninataka niseme na wewe. Sijui unako wapi